Initeka n'umunezero nsubire nkuramutse nshuti munywanyi wo bandanya kumviriza ibiganiro kumwe n'amakuru ngaha kuri no mbonesha kure yanyu kandi yacu imwe rudende ibageza ko inkuru kumwe n'ibiganiro bitandukanye biba bivugwa hirya n'ino mu bisata bitandukanye tubatohoreza amakuru mu gisata cha politike, gisata c'indero, gisata c'ubutunzi, gisata c'imigenderanire, igisata c'amagara y'abantu n'andi makuru makuru havugwa n'ayanditswe mu binyamakuru turabatohoreza twabageza ko ku gihe ngaha kuri no mbonesha kure yangurukiye umwe wese utwumviriza ari ngaha mu gihugu c'u Burundi abatwumviriza bari mu bihugu bibanye n'u Burundi mu biyaga binini binini abari mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo abari mu gihugu ca Tanzania abatwumviriza bari mu gihugu c'u Rwanda mwese mwese ndabahaye kaze kuri aya makuru hadushikira ko kuri uyu mugoroba makuru yacu tugiye kugaruka ko afatiye ku ngingo nkurunkuru zikurikira abatari sansumisha bizobagora kuronka karanga muntu ikozwe mu buhinga bwa none Perezida Evariste Ndayishimiye hamenyesha ko abarundi batazokwisansumisha bizobagora kuronka ikarata karanga muntu ikozwe mu buhinga bwa none biometrike kubera batazoba bari ku rutonde rw'abarundi nayo mu yandi makuru abarundi bavyara cane bigatuma abanyeshuri baba benshi cane mu mashure Daniel Gerase Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerase Ndabirabe haremeza ko impamvu ituma haba ibitigiri vyo murengera mu mashure ari uko abarundi bavyara cane kandi bakaba badashaka kugabanya imvyaro ibyo nibindi turabibageza ko muri aya makuru ntimuje kure yengurukiye umwe wese afyonze sabone nawe utarafyonda ko ubunyene uraba munsi y'ivideo ugafyonda sabone cyangwa subscribe bivanya na YouTube ukoresha inkuru kumwe n'ibiganiro tuguteguye bikaje bigushikira ko ku gihe kandi mu bambere nkuko nabibabwiye mu ngingo nkuru abatari sansumisha bizobagora kuronka karanga muntu ikozwe mu buhinga bwa none Perezida Evariste Ndayishimiye amenyesha ko abarundi batazokwisansumisha bizabagora kuronka ikarata karanga muntu ikozwe mu buhinga bwa none biometrike kubera batazoba bari ku rutonde rw'abarundi ibi yabishikirije uyu munsi mu ntara nshasha ya Butanyerera umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asaba abarundi bose kwisansumisha muri rusansuma ruriko rurakorwa mu gihugu cyose mu gihe kuri uyu wa gatanu yariko hatanga inyigisho ku ndongozi abakozi ba leta batowe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu mu ntara nshasha ya Butanyerera Ingozi yamenyesheje ko abarundi batazokwisansumisha bizabagora kuronka karata karanga muntu ikozwe mu buhinga bugezwe ko kuko batazoba bari ku rutonde rw'abarundi bose ivyo biruko mu gihe rusansuma rw'abanyagihugu uburaro uburimyi n'ubworozi ruzorangira igenekerezo rya 2022 nyakanga umwaka w'ibihumbi bibiri na 2024 nayo mu yandi makuru abarundi baravyara cane bigatuma abanyeshuri baba benshi cane mu mashure umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerase Ndabirabe haremeza ko impamvu ituma haba ibitigiri by'umurengera mu mashure ari uko abarundi bavyara cane kandi bakaba badashaka kugabanya imvyaro agira ati emwe abarundi muri ibaruka pe bababwiye ngo mugabanye imvyaro ntimuvyumva muca muvuga ngo Imana niyo yabahaye bababwiye bati basi muvyare abashika batatu ntimuvyumva none bizogenda gute ibi yabishikirije mu nama nshingamateka inama nshingamateka yarakoranye hirongowe na Daniel Gerase Ndabirabe asanzwe ayirongoye aho bari baramutse barabira hamwe icegeranyo cy'umurwi w'amahoro mu byo ujejwe harimwo inyigisho mu mashure wakoze cerekeye ingorane zibonekeza mu mashure ya kaminuza cane cane muri kaminuza y'u Burundi nkuko byashikirijwe n'abashingamateka kaminuza y'igihugu ifise ibibazo byinshi cane mbere bisa n'ibigoye gutorera umuti mu bigo vya kaminuza y'u Burundi bagendeye akari ikigo cizeje Cigitega, Kamenge, Mutanga, Buhumuza, Kiriri, hamwe n'ishure nderabigisha ENS mu bibazo basanze bihanze ibyo bigo harimo ibibazo by'inyubako zishaje ubwinshi bw'abanyeshure inzara yibonekeza mu banyeshure ubukene bw'abarimu akagurane bita pre-bruse nako ntikagifasha abanyeshure iyo kabonetse naho karateba cane ibiheza bigatuma abanyeshuri biga mu buzima bubi cane. Umukuru w'inama nshingamateka avuga ko ikibazo c'indero gikwiye gufatwa mu minwe n'abarundi bose ubwabo ntibarindire leta. Akaba yavuze ko ibyo bibazo byose bimurengeye kandi ko n'umushikiranganji w'indero François Habyarimana nawe ne bimurengeye ariko bagiye kugerageza kimwe mu vyotanga umuti nk'uko vyashikirijwe na Gérard Ndabirabe nuko hakwiye kubakwa amakaminuza ku mitumba yose igize igihugu gutyo abana bakiga hafi bagasuma ibifungurwa bizimbutse bakaronka uburaro bitabagoye bakiga ibisata bikenewe kandi baronkera ubuzi. Gérard Ndabirabe asanga impamvu ituma hibonekeza ubwinshi bw'abanyeshure harimwo ikibazo cy'uko abarundi bavyara cyane ntibashake kubyara abo bashobora kurera. Agira ati emwe abarundi muri baruka pe bababwiye ngo mugabanye imbyaro ntimubyumva muca muvuga ngo Imana niyo yabahaye bababwiye bati basi mubyare abashika batatu ntimubyumva none bizogenda gute. Umukuru w'inama nshingamateka haremeza kandi leta idashobora guha ubuzi abaheza bose ahubwo bironderere ubuzi bonyene. Agira ati ubajije umuntu arakubwira ati jewe ndiko ndajana abana ku ishure ati none bazoza gukora he nta kwishura abanyeshure bose ubonye mwibarabara ubona ari uburo umengo n'uburo amashurwe mwibarabara ukibaza uti none barya bose baraba leta. Nayo umushikiranganji w'indero François Habyarimana akaba amenyesha ko vuba cane akagurane pre-bruse kagiye kuduzwa kugira hagaruke hakanovera mu ndero maze abana bige batekaniwe. Nayo mu yandi makuru abakora urudandazwa rwo mu ibarabara bagiye gutuzwa mu gisagara ca Bujumbura. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana yarayamenyesheje ko abakora urudandazwa rwo mu ibarabara cane abadandaza ivyamwa ibigori byokeje ibiyoba ibikaju n'ibindi ko bagiye gutuzwa burundu mu gisagara ca Bujumbura. Akaba hari mu ntumbero yo kugira igisagara gisukuye ibi bikaba byaraye bipfundikiwe mu nama yabaye ku munsi w'ejo irongowe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura hamwe n'abajejwe intwaro n'abajejwe isuku. Ku munsi w'ejo umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana yarakoresheje inama yari kumwe n'abajejwe intwaro hamwe n'abajejwe ibibazo by'isuku mu gisagara kugira barabire hamwe uko igisagara ca Bujumbura cabandanya gusukurwa. Muri iyo nama bakaba bapfunditse ibi bikurikira: ica mbere abantu bose bakora urudandazwa rwo mu ibarabara cane cane abadandaza ivyamwa ibigori byokeje ibiyoba ibikaju n'ibindi bagiye kuranduranwa n'imizi mu gisagara ca Bujumbura bafashanije n'igipolisi hamwe n'abajejwe intwaro. Ica kabiri gutegura amanama y'abajejwe gukura imicafu mu ntumbero yo gushiraho uko imicafu bakuye mu makanevu itwarwa mu bibanza yagenewe. Ica gatatu gushiraho ibikorwa buri wa kane bihariwe ibidukikije. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana yaraye amenyesheje kandi ko icatumye hafataho ingingo ibuza urudandazwa rw'amakaye iruhande yahahoze isoko nkuru ya Bujumbura ko hari mu ntumbero kurwanya imicafu mu gisagara ca Bujumbura kuko rurya rudandazwa rutera isuku rike mu gisagara kandi hasanzwe hari umugambi wo kurwanya umucafu mu gisagara ca Bujumbura wiswe zero deshe. Ndabashimiye nshuti banyu twabanye muri aya makuru yaragezwe ko muri aya masaha ndabifuriza kubandanya muraranirwa n'ibyo muri ko murarangura byose Imana iheza agire nk'umwe wese wafyonze sabone na utarafyonda ko ubune uraba munsi video ukaraba impande z'ijambo ishurwe TV ukaraba handitse sabone niba ukoresha YouTube iri mu rurimi rw'igifaransa canke ukareba handitse subscribe niba YouTube yawe iri mu